umakade bona wasesiswini uKhola Alexander wabelana ngamazwe zeluleko nozakwabo wePolokwane City Oswin Appollis ngokuhluleka kwakhe ukuthuthela kuKaizer Chiefs ngewindi lokudayiselana ngabadlali. Lo mdlalo weBafana Bafana ubefunwa ngamakhosi namaqembu asenyakatho Afrika. UAppollis uzibone efunwa kakhulu ngemuva kokungena eqenjini likaHugo Bros futhi ubeyingxenye yeqembu leBafana Bafana elinqoba indondo yethusi kuAfricaCupOfNations ekuqaleni kwalonyaka. Usihlalo weCity uJohn Magalati waziwa njengomuntu olukhulu makunikoshethwa ngomdlali, kanti uAlexander wake wabhekana nesimo esifanayo ngesikhathi eqala ukudlala neRise and Shine. Ukulandela izindaba zika-Appollis ebezikhulunywa kakhulu zaqede zahluleka ukwenzeka, kungokwemvelo ukuthi lo mdlalo neminyaka engu-23 asale phoxekile ngenxa yokungaphumeleli kwephupho lakhe lokuthuthela kwamanye amaqembu. Kube yisimo esinzima kodwa ungumuntu oqeqeshiwe futhi lokhu kujwayelekile kulo msebenzi webhola. Njengabadlali abasezingeni eliphezulu kumele siqeqesheke ngoba kulo mdlalo uma ukhungatheka ngenxa yezinto ezingaphandle kwenkundla kuthinta umdlalo wakho, bese kuthi emva konyaka noma emibili sikhulume enye indaba. Iseluleko sami kuyena ngesokuthi awukwazi ukulawula okungaphandle ngaso sonke isikhathi, kodwa ungakwazi ukulawula isimo sakho sengqondo. Indlela owenza ngayo enkundleni nesimo sakho sengqondo enkundleni yilokhu okubalulekile. Futhi ngicabanga ukuthi ukuthathe kahle noma kunzima usemncane yena futhi uhlakaniphile kakhulu kunalokho esicabangayo. Unikela ngakho konke okusemandleni akhe eqenjini lakhe, futhi neqembu liyafisa ukubagcina abadlali abaseqopheleni eliphezulu njengabo bonke abafana no-Oswin namanye ama-fighters esinawo eqenjini. U-Alexander uke wadlala ku-IS Cape Town, Vasco da Gama, Chipa United, Super Sport United ne-Bid Vest Vet. Uke waba ne-Odisha yase-Ind ngaphambi kokuthi ayojoyina i-Kaizer Chiefs ngo-2021. Uke wagijima isikhashana eqembini lase-Sweden ngaphambi kwalesi sigameko, usegijima kuleli qembu lase-Limpopo.